time when the grass is turning green. Buds are showing on the branches, fast waters are running free. When the sun burns bright and long, children sitting near the shade tree where the bluebird sings its song. Whoa, 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 whoa. Will you love me in the autumn mist when the trees are growing bare? Golden fields are ripe and plenty, bonfires crackling in the air. Will you love me in the winter time when it's cold and starts to snow? When the northern lights are dancing and the cool winds start to blow. Whoa, 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 whoa,